Thank you. Kaza? Huyu jamaa alikuwa amekazirika
eh?
We.
Love.